baina Christmas atano mmeka muka
bonna
na basilamu
yoba bawo bananyi
aliwo bananyi ni naye na basilamu basangira dalanga seba guze nyama nokusinga batali basilamu ndakwelira kanyama Christmas ekisoka olwo lunaku lwanjawulo nnyo
eroti ya
ekimu n'olwesande